Ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele ngokukhethekile umama kaBongani Mavuso nomndeni wonke kaMavuso. Ngibingelele indlunkulu ekhona, abaholi bethu kakhulukazi ke imeya yethu yetheku, nozakwethu nani nonke nje ngiyanibingelela. Niyosixolela bandla kukhona nokuqhaqhazela kwesimo esibhekene naso. Umlando kaBongani, praise God, Mavuso, wazalwa ngonyaka ka-1976, kuSeptemba zingu-29, ezalelwa eDumbe, elokishini laseBilanyoni. Ubezalwa usizakele iNkosi, benonkawuzela Mavuso. Ekukhuleni kwakhe, ubengumntwana obethanda ukuhaya izinkondlo. Kwafika isikhathi sokuthi aqale amabanga aphansi emfundo yakhe eBilanyoni ngonyaka ka-1982. Lapho-ke kwakuseBilanyoni Primary, ephasa kahle. Wayethi uma ebuya esikoleni afundele umkhulu wakhe izinkondlo lezi phela azifunde esikoleni. Wadlulela emabangeni aphezulu ekanye-kanye high school, waze wabuya aphothula umatikuletsheni. Nawo futhi awuphasa ngamalengiso. UBongani ube yingxenye kwiminxa yezemfundo eminingi. Sibala kuye ezekhemisi, ezokubhala iy'nkondlo, kanti ube umuntu oluthandayo ulwazi, ezithuthukisa ngaso sonke isikhathi ngolwazi. Usebenze esiteshini somsakazo iThembisa Info Community Radio iminyaka emibili. Wabe seqhubekela kwi-Alex FM, nakhona wasebenza iminyaka emibili. Wasuka lapho ofundela isitifiketi se-security e-Boxburg. Waqala ukusebenzela eLasfontein njengonogada, isikhathi esingangezinyanga eziyisithupha. Wabeke sedlulele e-airport, lapho esebenza khona, wasebenza izinyanga ezine. Waqhubekela esibhedlela i-Hydromed Hospital e-Kempton Park. Nakhona kwaba iminyaka emibili. Ngonyaka ka-1996, waqala izifundo zakhe enyuvesi yaseZululand kwi-Communication Information and Technology. Zona-ke waziphothula ngonyaka ka-1998. Emva kokuphothula izifundo zakhe enyuvesi, wabe selibangisa eGoli. Wasebenza esiteshini somsakazo esisakazela umphakathi, Ibazela, lapho-ke ayifundisa khona ngezinkondlo. Kwathi-ke ngonyaka ka-2004 waqala ukusakazela i-SABC. Aphinde futhi abe ngumdidiyeli wezinhlelo ezehlukene zomphakathi. UBongani Mavuso ushiye emhlabeni zingu-26 September 2022. Ushiye emhlabeni umama wakhe, ubaba wakhe kanye nomfo wabo uSihle. Lala ngwane, sohlala sikhumbula njalo. Ubuyikho konke kithi. Hamba kahle mhlobo wami.